Bathi umhlanje uyajoin.
Uya papa waya azokhuluma lezinto azikhulumayo.
Ngalesikhathi unkaza vele ubufinga mina.
Into engizokutshela ivale yabo. Ezinye izinto angizazi.
Wayajoin into zabantu. Angithi mina ngazi ukuthi uyisela.
Akangazi akangazeli nama ngimazi angimazeli.
Did you organize with anyone to steal anything from your neighbors?